Me pai ake te mahi a te kapa whutupōro Māori. Nā te pātata o te tatau whakamutunga I Wainganui a rātou me te kapa Barbarians I ngārangi whakatā nei, kua huri ngā kaiako ki te whakarite Mahere Hou mo te tukinga nui kia Airani ka tū ki Rotorua a te Pōmere.
Te whakatauinga kai kawe I te mana o te ao whutupōro Māori ki roto o te Arawa. E Wainganui a rātou ko te pautoko hau aru ki te puna o Ngai Terangi.
It means a lot. I've been trying to crack the team for a few years now. Got close a few times, but haven't quite got there. So, yeah, it's huge for me, family, club.
Kei te whakakia te puna I te tūranga o Chris Smiley, ko ia anake te kanohi hau ka tūtaki atu ki te kapa o Airana.
Rookie's always been there or thereabouts, but he's always been players behind players like Piri Weepu and Chris Smiley. But now he gets his opportunity, so see how he goes.
Ahakoa I kitea te kaha o ngā paumuri ki te whakatinana I ngā hiahia o te kapa, I tā rātou tukinga atu ki te kapa Barbarians. A rātou anō ngā mahi haimahi mā te kapa Māori.
In our defence, we licked a few tries, so we'll have a look at that as well. But all in all, we've got another couple of trainings, plenty of time to work it out.
Engage. Huri atu ki ngā paumua, hei tā te pautuwhera a Tānerau Letama, kei roto e ngā nonoke te wahanga hei whakatikatika marātou.
There's really no excuses, I guess, to get dominated like that, but definitely the scrum would be an issue.
Hei te wenerei ka tohua te aroa kapa, mo te tukinga katu a te praere ki Rotorua. Irina Smith, Te Karere.